Tararenga ngaho je ntamushefise. Nanaga oya. Na uhari bra. Oya.
Uravye ubuzima bwa Diamond cyangwa Harmonize ukacuraba ubuzima bw'aba barinzi biwacu aho ndibaza ukwihana inyishu nawe nkuko gato ka je uje naramuvugirije Diamond ari underground niko nibake bari bana mu buzima gara abo bureva ageze Diamond bwa mbere aza mu Burundi nje namwakiri muga no kuba DJ bine wacu ndabiye nko kwa NC mu DJ wa Sadbi uravye ko abayeho arabaye honeze
wagwan bombo clad fit garden HolyStar DJ give me the beat hey DJ Kikas DJ Bahe DJ Chelsea DJ Miki DJ 600 touch wagwan remember don't yes.
Hi guys, ndatanze mwiriwe na mwaramutse bivane naho muherere kuri micro muri kumwe na Didi Doxana uno munsi tukaba turi kumwe na HolyStar DJs tukaba turi favela spa tukaba twaje kuvugana nabo ku byerekeye n'akazi kabo n'ibindi byinshi. Guys, ndatanze mwiriwe.
Mwiriwe.
Muraho.
Turaho.
Ava tout d'abord ndi badatukora presentation kubatabazi babamenye.
Je nitwa DJ 6 na ndi muri HolyStar DJs.
Nitwa DJ Kikas na ndi muri HolyStar DJs.
Kunyende mwe
mwe. Kera tudiza micro stack.
Chapote.
Eh nitwa Select Man DJ and see the baddest hama ha ndi muri HolyStar DJ.
Then to DJ Bahe from HolyStar DJs, how and the DJ on our favela spa.
Nanjani DJ Chelsea, how and the HolyStar DJs.
Nine to DJ Miki, how and the HolyStar DJs.
Mere Fuba Fugandi DJ Bahe. Kurim Gabe Na Kubatabads, HolyStar DJs. Nearly a hungry gentleman fishing at Sim Yos.
Two hungry yash to fish. Igyo gukora neza mu gisagara cha Bujumbura gukundisha abafanzi bacu ndetse n'abanyamahanga ibyo ngahi wacu I Burundi kandi bakamenya umugwi wacu HolyStar DJs akamaro umaze ngamwe gihugu cy'u Burundi.
Kubatabazi HolyStar DJs ni bande?
Bon, kubatatuzi HolyStar DJs n'umugwi w'aba DJs b'Abarundi bakora ngaha mu Burundi bagerageza gukora ibikorwa byiza kugira shure kumenyekanisha igihugu cyacu yabo makungu yabakundisha imiziki ndundi tukagerageza kwikundisha abarundi antuka njo tubihaye njo shingiro tubihaye kandi antuka mu bikorwa turakora twa turagerageza ego ni jinjo nshuraje ku ishuro kuki kwatsa
DJ 6 ngamwe wewe nka DJ 6 nikiye kintu cyatumye HolyStar DJs mwiyunga muba hamwe mukabana mukagira team nisunzije
bon musanzwe ndivita ko twaye team kuva kera kwa twara abagenzi kuri star DJs yatangujwe na DJ Kikas NC hamwe na Jeo hama aba bose bari abagenzi na ide title ye hamwe ngo tavuga ati kuko twongeramo abandi bivaye n'ubucuti tufitaniye kugira tugire poa umva ya umwese azana abafani biwe umusa tugira abafani benshi hama bica bigenda birakuru ko nyene ibaza murabona ibigeze
DJ Kikas na kai karusho ubona gahari mukoze nka team okay CEO nkawe nka CEO sivyo
eh
na kahe karusho ubona gahari mu gukorera hamwe mwese
akarusho karahari kandi kanini cyane ndavye nkikora ndije nyene narakora ibikorwa byinshi muga nivyagira ku ntambwe ishimishije kuko wagira abona ufise abantu nkijana bagukurikirana ubundi akazana amajana abiri ubundi amajana atatu munyuma ugasanga uri kukurikirwa n'abantu igihumbi urumva ko nakarusho ka mbere kandi karusho kuva kera nari mserve yuko nzogira abantu babigeme bavuze umuziki mu Burundi kuko bari basanzwe mbo warahari je nari nzumwe muga urabona ko HolyStar DJ yaje gutorera inyishyo kibazo turafise abigeme batatu kandi abamaze kuza mu biteramo byacu barabonye ko bashoboye urumva ko nakandi karusha twararonse aba DJ babakobwa kubera HolyStar DJs
tugume aho nyene kuri CEO. Ni contract yanyu imeze gute? Eske bari yo contract hagati yawe n'abagenzi bawe? Wowe nka CEO ubivugaho iki?
Twebwe contract ni ya team. Ari utukeneye team araronka iyo contract. Muga ni turi babandi bigungira ko ugasanga nk'umwe agomba nko gusohoka ngo mubuze ya uje kurondera umwe nka Nsumuke nari wenyene nta kibazo araza ukeneye Mikeri wenyene Chelsea bahe wari wese wakeneye baraza muga ukeneye team urumva aho gufise kontra na team
ano kuvuga hagati yanyu nta kontra hari mukora nka team
tukora nka team muga byento tugiye kuba ikindi kintu kirengeye team muzobimenyesha
Mhm. Nane kubonye tugume aho nyenye kuri wowe CEO. Mubo nkawe na wowe DJ Kickass na NC mugume mu muronka madiri abandi bataronka diri. Eske nta mubano mubi uza hagati yanyu.
Twebwe nitugera tujya ndaguha nka karorero. No gwa nka karorero twebwe uronse umwe. Mubu je kwatora NC. Nka karorero NC mukanya gomba je kwa Sadbi. Urumva aho onye arafisa karusha siga muri team. Kandi watwaye NC. Urumva urasiga nene ubona nk'ubu twamutembereye bahe nubona ko musanze tumerewe neza
Okay kubahungu nibisanzwe reka tubaze umukobwa ari wa DJ Chelsea kuri wowe DJ Chelsea mwamenye ubona gute wamenye gute ko ufite impano yo ku DJ
Baje kubaramutsa kandi
yego
ehama kugira ndabimenye nuko nayisanzwe nkunda umuziki narakunda ibindi gutamba nabaye n'umukoriste kera hanyuma ndaraba ikintu nokora kiri different y'abandi mbona abakobwa bakora ari bake camitamwe ubu DJ nabo ndabishoboye ndabipimye rimwe kabiri ca ndabandanye
mu kibano bakwakira gute kubona uri umukobwa uri mu DJ
Ego avant byaragoranye azi ko intangi goye ubwabo mu nyoma ubakora bitabura naratari cyane
muhira muri famiye ubifata gute tuzi yuko abakobwa uri umukobwa mu DJ mu maclub kenshi umwanya kwirirwa muhira ni muke ugasanga utahijoro cyangwa utashe bukeye babifata gute
so mu isanzwe babwiye yuko atakazi kaba gato urumva ubu DJ ni nk'akazi nk'akandi So kugira abanyemere kugira babitahure nuko nabatahuje yuko babona igisohoka babona ko bigufashamwo ibindi bintu ushobora kwiguramwo ibintu n'ibi nk'akazi kujyanye n'umuntu uje gukora muri banke canke akaba muri rimbyi so bavuze ati reka tubirike kuko nta wozi ibiri imbere babifata neza
tufate example nko kumusheri wawe abyakira gute dusanze tuzi yuko abahungu bafite jalu ukacisanga umwanyu baye muke
imbwa tutararenga ngaho je namusheri mfise Na uhari brother
kubera iki
oya gusa nkunye ufumubwiye ati yaba yarahari tiyo bifatamo gute
okay tuvuge nkuko ndogenda gute
ya
Nakaya kajya mbubwira abandi bakobwa ku byerekeye umwuga
ko nababwira ni uko ntibaze bitinye kuko twese tuvuka na kimwe tuzi mugabo tubimenya mu nyuma kandi nta kintu ushobora kuvuga ko ataco washobora utakigerageje so nibatimbe nk'uko nyere umuntu yatimbye kuko nta kitagorana mbe tuzoshika naho twebwe tukiri bake nabo nyene kariwe
aha CEO ko tubona mu bindi bihugu aba DJ ari abantu kenshi bafite amahera babayeho neza mu Burundi hoho bimeze gute
mu Burundi ico kimwe no hanze kuko turavye si kuba DJ gusa ya tugiye no kuba artiste bo wacu karaba nabo hanze hariho difference cyane urumva mbo yego DJ vraiment burimo amahera ku gato kiwanje burimo amahera kuko burantunze imyaka 20 ndabukoze urumva gusa si ya amafaranga amwe nyine uvuga ati aya anye yovamye kimuga yo gutunga umuntu mu mbo gutunga umuntu yo mu DJ gutunga umuntu muga si ya amafaranga nyene ukora de projet ziba zisaba uburyo bwinshi cyane
Oh tugereje kuraba nko muri Tanzania mu DJ tuvuga mu DJ wa Diamond ari we Romy Jones hamwe n'umu DJ wa Harmonize ari we DJ 7 urabye ukuntu babayeho ni iyo tandukanye rihari hagati y'aba DJ bonga mu Burundi usanga ni DJ w'umuntu kanaka ni DJ w'umustar kanaka difference iri hehe hagati yanyu nabacyo
antuka uravye ubuzima bwa Diamond cyangwa Harmonize ukacuraba ubu buzima bwa babarinzi biwacu aho ndibaza ukwihaninyishu nawe urumva d'abord duhereye kuba boss baba ariwe Diamond nkaraba nka Harmonize viva bayemo urumva aba barinzi biwacu nabo barashikamo nkuko gato ka Jeyo je naramuvugirije Diamond ari underground mugaraba hageze nanariya nanarevo ino nyene Diamond ubwa mbere aza mu Burundi nije namwakiri kandi cyo ge nari mvise zinari rifashe muga wewe nibake bana mwakiriye niko nibake bari bana muzi mugaraba ubureva agezemo ni kuvuga bijya bihugu byo hanze uravye ngene intwaro zabo zitunganyije umuziki wabo uragira valeur cyo kimenini wacu muga no kuba DJ bini wacu ndabiye nko kwa NC mu DJ wa Sad B uravye ko abayeho arabayeho neza gusa ni hamwe atanganya nabajya baba Diamond ba Harmonize kuko nuburyo bwa Sad B nubwa Harmonize na Diamond cyo kimwe
DJ NC
Okay.
Did you see wo mazo kuvugiriza baririmbyi novuga batari bake? Wowe wotubwira kuronka dinnye kuko umaze no kuronka dinnye nshi muri Gonga tuwa kandi warabaye n'umu DJ wa Satsbi igiye kirekire.
Yego.
Wo bavuga ko iki abo bantu babiri?
Ndonande.
Tuvuga kuri Master Land ko yagiye muri Gonga tuwa umu DJ urabana n'umu DJ wa Satsbi.
No kuvuga ngo duhereye kwa Master End se numuntu twatanguranye kuva kera niwe muntu twavanye ingozi turasaragoringa tugeze hano kwa kundi nyene hama hakabayeho kanu kitwa karotare bivanye no kuntu yagize ingwara runaka araja kwipfuza arumva yacyaje nko bintu vya ropo ndavuga ati sadubarambira ati ndagukeneye tubandaye dukorana nawe umva Master End ni nk'umujyango wa Fete Master Enda nkeneye uracha kwa satu bakamubwira ati wampeti ndamukeneye nawe nankeneye kwa kundiye numba ni famiye nya.
Nakaye kajambo bwira baririmbye usanga afise show ahamye bamuhemye nka 5 million. Ukacusanga aha mu DJ amafaranga make cyane namuhaye ka kanotsi gatubutse bivanye ni noti nawe nyene yinjije.
Ni kwa kuntu nyene tutaha gaciro umuziki na Fete nibaza nko bigo byo hanze mu DJ usanga hembwa nk'umu ministre. Mugabo urumva ngaha mu Burundi turatera imbere kugira ngo uburyo wo mu DJ bamuha agaciro nk'uko bikenewe dufise ibikorwa byinshi cyane bitandukanye n'iby'abandi ba DJ no kuvuga ngo nk'ubu turafise nk'umu DJ ngaha azokugurisha ame mu Rwanda kandi ni nawe yashitse ngaha azo bien tarajya mu Rwanda twakivuganye na ico gituma namuzanye ndakeneye ko namuha na interview unuri hariya wa kadrede hariya asanzwe atazi n'ikirundi DJ Big Tick Cha ubugi byo wemeye twumve ko bizobishitse. Ingo. Urumva ni kwa kundi nge tukubwira ati twende tukoresha amajambo ibikorwa byacu bitera bijimbere no kuvuga ngo mu Rwanda ntabwo yarakomeye cyane mugabo ni nico nibo nabo bavyumvise surprise nka byabwabwira. Mugabo biento cyo twavuganye twaramaze gusezerana ni wazokugurura ishami rya HolyStar. No kuvuga urumva twebwe tu bitewe byacu bitandukanye n'iby'abandi. Uvuga ubu ni no udusage none udusage twiwe kasa ni mu DJ nyene ubu niwe azotwara ishami ryo mu Rwanda rya ba DJ ari HolyStar yo mu Rwanda vuba cyane turamuransa tugire tuko turanamwigisha ubumenyi bukomeye cyane umenya kuye mu Rwanda buzane no ngaha mugumenga ikintu ndikira mu Rwanda ivuga ikinyarwanda niyo yakuriye mugabo yavukiye ngaha mugakorera mu Rwanda tuma ndamuhe
Ana kimwe mwamuhaga turamutsa akatubwira nibiri imbere. Ndagize mwiriwe.
Yola.
Mite byawe.
Ni fresh.
Twabwiwe yuko wowe uzo kugura ishami mu Rwanda rya HolyStar Djs. Kubgawo wabyakiriye gute?
Ibintu ni waneza ni iki? Akantu kari mu mishinga gusa nyine ntabwo karajya mu buryo nzabifashwamo na Grand Play DJ NC bizakorwa neza fresh
mu Rwanda zubariho abandi ba DJ nka team nk'uku cyangwa uzo buri umwe
nzaba ndi ngenyine muganza undi kumwe na DJ NC
urundi shami ishiremo abandi ariko
abandi ni kuvuga mu kugurura muzogenda mujaye okay tugushimire ndibaza tuzorondera umwanya wanyu tuvugane byinshi urakoze
yeah eh busage DJ busage
DJ NC mukurangiza kiganiro cyacu muri iminsi turabona HolyStar Djs iriko irakirwa neza ukora nka madi nka mutima bare no mu makonsere ya kidumu mwaravugije mufise yindi konsere ahanyene muri Favelas bar nibaza igiki kiriko kiratuma abantu benshi babahurumbira bashaka gukorana na mwebwe
be ni gikwa gushikirana nyene twe turafise abaririmbyi badukunda cyane bivanye nuko dukubita umuziki ndundi aka 40% niryo shingano ryacu kawaida abaje muri mutima bari barabyumvise abaje za Rolande barabibonye abaje ba za Bamako no ngaha nyene tusovuza umuziki aka 40% ndavuga ngo turafise nandi ma surprise menshi cyane kuko twebwe twavuze tuti nce gituma tukubwira ati impamvu twashyizemo abakobwa twitandukanye n'abandi impamvu tuzumuziki mutuvuze umuziki ndundi gitandukanye n'abandi bavuze ibyo hanze mugandi tukubwira ngo ntituzivuza ahubwo tugira ico badutumye kugira ya myidoga abanoke ya
tukaho nyene kuterekeye n'igitaramo kuzibanga anyi muri Favelas bar bashobora gutumira abafans banyu mukagana ico mu bariye gukerekana n'umuziki indundi nkuko muvuze ko muvuze a 80% est-ce que bizoba bimeze gute izoba ari ryari
azoba ari mbe mutwe azoba ari kwa gatanu niro 30 nit ni kujyanye ni mujisho bizoba bimeze neza cyane bumva turabaye kaze babakobwa nyene bazoba bahari ntanwa zosiba usibye nawe nzoca mfuta Vice President
twe nka Imperial TV nuko twiyemeje gushigikira umuziki ndondi tubyemeranye yuko
ngo muri ibiganiro byinshi ahubwo
umuziki uzovuzwa a 80%
muzoze ahubwo uzohashike utanahashize izoba intambara kuko nabarinzi bazoba bahari uronke nabandi ubazi ibibazo baziti wamumvise mwe bemera arivyo azo hari imvazo bari ngaha tuzoze utora ama interview babaza ati mbe babahungu bamwe bimwe biyemeza uyu mupetra avuze ndundi sana kandi baramwemeye hano nibaza ko mu ba DJ bavuze ndundi arimo
imigendere iri hagati yanyu hamwe na Runtown Djs yo bimeze gute eske hawo hari ibintu vy'ama beef hagati y'ama team y'ama DJs cyane
sandi bazo nta beef nimwe hari narafwa passe twara king mu team imwe kandi twese ama big up twara yahara nta ngorane nimwe ero 30 ngabaza bari ngaho umuntu yarabemvise batari ngaho inzo imeze neza
mu biganiro vya Imperial TV turatanga 30 minutes ku batumire bacu bakagira ico bashikiriza abarundi n'aba DJs bagenzi babo n'aba journalists no ku bantu bategura ibiteramo gucyo bikagenda bikora kugira umuziki ndundi ugenda uduga uvuga ko iki
cyikeno bivuga ko uno mwanya ndifo yuko umenyesha kwanza abaririmbye bagakora neza icambene bakoze neza natwe kuko twebwe aba DJ sitwe dukora umuziki ngo tugire ngo tubabwiye ngo kora uko canke girike barakora byiza hama byo nyene byicira inzira kuko mu DJ ntazoza kuvuza ikintu kitameze neza kuko na public hariya iramubwiye tanta wapi kwere naho barujya muri kandi azu muri nzagenda rakwidoga ngo ntibavuge iji ndirimbo yiwe
turiko turakorana n'abastar turabasaba kapera mwebwe nka HolyStar Djs eske muraduha kapera yo kumixa cyangwa bigenda
gute kuririmba byose turabizi
byose murabishoboye
nacyo tudashoboye
cyaka tumbe indariyansi So bakunzi ba Imperial TV reka mvuge ni murakoze cyane mubandanye mudukurikirana kuri channel YouTube yacu ariyo Imperial TV plus 257 hama mugume mugira subscribe ku bwinshi mudufollowinge kuri Instagram wacu Imperial TV plus 257 murabe no kuri Twitter yacu mudufollowinge ni Imperial TV plus 257 ciao